So for better when you go asi. Sa wanam na drum ne humo broso, wo be a kwenya etise amaye. Sasa beskua e kwa kwate tos me and sap to kran, and yen mambeche. No nyakupon anadrum so ya invite and penfum be nua umbe di ye disyenim amayen. Do the first one agents ensia eja akwa bansu nya meda wasi. Eja sapon. Bishop.
Aja.
Yami ensha se udi yume di.
Amen.
Ebe fa so akwa wiasi nyira so ye besi etrasi. Eja ensia bo empire she yume di asemaye.
Ye bo empire. Inyankopon ye da wasi. Ososro he. Oma yakwenya ne den so se emra wanim. Nyime su anho asem. Onsemo man kwani asun di. Odon sem. Esro se wada roma hu ye mobo. Isa se o hon sem ye hinta sem ni mun sem mun so e mu odronti no. Esro ama hon konkon kaka fo te telefona bi di anima be ko ba di sem ama ye. Ye ni aye tie so ama yakoma pa. Akoma a hon konkon ase mu ma. Na afi ye de tie wa sem ya sem ye fo. Ye ka asema kire bi ni mun so.
Amen.
Amen.
And that quite a toss me and son, I say, try to occur any way. Do me and son, and move any way. What to this or home me a chatter? Outside, you say, what a moon, a car home, with Christmas home, when I'm some home, and tell you, say, away, and quite we are, and Neddy quite we. You better home a cry, or come once some home a cry, day and any GSC, and I was our home in them. Eja just upon the burger, whom ye chat to? I didn't do a 12 year, what is our idea, my whom ye chat to, now face old rank, I wish him so am I, dear word, dear mum, ye whom. I didn't know whom ye chat to. But the yes, you are there, whom be bear who asked him and our king.
You, I saw penny me that's it. So the car can home me, a yakota immunina. But your home me, and I might say, you see, I want a na if it's a child in my mean near Triatia, whom may bend the Binion woman? A bushia home, whom may bend the Binion or Bushiamu? I feel a small rammy in the air, umramming chain, Nina, or whom me and no young coupon, a pa a man and ma. Then Neddy was it, the trap to a cry,
sir.
I didn't know, or did we trap to a my aim? It's answer, or whom may never be any free, Binion never free with young coupon and chain. And didn't you know, original my say, and Cabosan was say, Mo name boom, senior, what should I say? Near a new moon, ye. Now a song empty, ye. Now emma, a kumemu, a dan, and in near ma, when your coupon, a CC, I'm a one now, or don't know. It will your coupon, a CC, be a mania. What if you say, ma, ever call? Then whom ye chat for crown, yakwajin or cra. A homie, baby, be me say, Yonko Pon, Sisia, was Sisia, my yeno. I want to so near Nigia, old pair a man and mano. Ibinian a dache. Nafi, Yanya, whom ya my cra. Into Yonko Pon per se, the menina betina. No, since I don't know, a man is what that, a mark mumuda. There were the moon room po, me boy Niji womb, about as he so. The moon room, I come a moon, in any year, and then mark mumuda and no bears from Copa. Into Yonko Pon, I say. Ni mabinya home e si e o si si amaye ne da chino en ti na adishan de mai e sa home e chatwo na ho de home bia ni bebia bi en de chatwo ra amaye me da basi
ke agencia adishan o sha se o se ka ku die bi ho asem papa ne bone ko Jesus Christ ni o bon sam de adishan be pa ne po bebe ni bituma nya fu be fa so aboy so yenso ye ka sa ku hu bi bi ho ana
nda so peni Libby was as his so beer, cassa, or corn, ah, a da, papa, ni bonny, or bon samne, or yakopo, and terminal. When you pay beer out just as his so beer, out to mean you home from, and out to mean cassa would have been fin to one come home. Then you know, and town tell dear cassa at that piece to his art and terminal. At a cost of your brave movie beer, your tink come, your bravo, your tink, I asked him. When I'm from your tink, I'm home from your tink. San said, upon somebody or how I would draw a bendy parcel, I could dear would draw. A beni paso a man sore o man so a hinie sore a hinie so yiri mina yo bonsa kwanya o faso a o pese o twen ni pa firi o nyankopon nche nti o koko se da ye ni papa ni bon nche bonsa ni o nyankopon nche ti ni oni pa bia o pe na o be yise o be jina
Na de ba ko abeboa ye ne se aduhyane ba ye o se nan so onyankopon odi ye akwanche no betumi aboa ye ama yehu fa ko a ye rekɔ ani fa ko a ye duru so enti nyankopon ne betumi na di ye no ne sam no a ye hya no ani betumi me gyina pintin ba bia ye kɔ ani fa bia ye duru enti fo nyankopon sam no a ebe kyerɛ kwan
a me ye duru ase ye fo nyankopon sam na ebe kyerɛ kwan me ye hu na se onyame asɛm am ye hu se ya wo awie ye brem enche pi onyakopan se de ani hu de men pa kuma mudan nyame sesie de amaye ye do ase ye pa eja fie wuro bible se kosi o se awie brem mu ani suade hu no
yo
and the dihu beni hu fa awie brem mu a aduhye ka ho ase
awie brem ani suade hu no ya ani suade hu no a etwa to a onyakopan da ne ho adi ekyere ne nakoa yohane emra wo twa na suo ekotra Supo ebi so e ka o no kwa o bi en ho supo ka supo
patmo
akwa
patmo so
saskitu e bi wo na e po twa ho nyina hia ye fra ho no mo se patmo han wo de osuani yohane koto ye san se opo yesu kristo din na aka o no kwa oni opo apo bia de nyina na to ni adwen de o se osuani a oni yesu nante ye na oni ni che ye para a na oda so eti enkwamu no etena obotan bi so wo suko bi so se odeduani na ne paye a wo ho no ate ni na bia bia a wo ho no ate ne ho e wo chichichi a aman amano ahwe bibiara esompo e ma no then na erekoso wo yohane tirimu ebra wo hu se onun kwara wo sa supo a obiara ntesuo isu ono wo amudin sa ndiri bebe ni jirimu wo befa yesu kristo akosoro ohunu ohunu esuafo no ka ho no mu nyina nante ehunu yesu kristo ne sorokro ene ne wo kra wo mu nyina ne kra die nyina ohunu na aka onun kwa na onya mo obiara ne de ne ba wo se de ne ba yohane tirimu se de ne be ba yohane tirimu yohane tena ase eche o chesne asuafo dumienu aka nyina nti ohun asuafo no fa kase e kwa mfa so ewu omuwu ye nje ba sa na gbe mebre na abeshe no so nenso na sa bre no adi mfie bebre a yesu esan ensan maaye se na yesu ko no akra om se me ko me sa be biu beti yesu maaye mfie bebre so atwa mu a yesu maaye mrika se nso no na asuafo nkae a oni won wo ho no enyina awu adanse a odi ye no nti san esuafo na dance ya omudi enti kumu sa esuafo no nyina na aka wono yohane nko a ndi se dia adwen ne bebe ne tirimu ti sa nyu nyina ekwa so ne tirimu no ye hwe yo disa moment tri ba ko njemu edun kro kosi ti jemu en kro kosi edun kro ho as nya emre nkenke ne nyina na mo se po a ebetu anya afim se ene se na o hwe se yesu besa na ba bio o se na okra okati ene se ensuro menimu ho ene nyina de kosi wiase awieye na se yesu se oni omwo ho kosi wiase awieye de a ade nti na aka wonko a osa supo no eso a onya emwo bia de mura yesu kristo yi ne ho di ho ani so ade humo ekyere no no onya abotoye mo pa yi o se na hwe menimu ho da nyina de kosi wiase awieye yenim ye nsem bia atinye biara ni ho se Shek Yohane nkran ebra na watwen no atwa no asuo na oyɛ ankonam no kwasem no saa ni so adi so adi ho a e yesu adi ye no e ma no awrete kire kese e bra wo hu se yesu a oyɛ afa ne o biga ntia se ne awie no ne yin ho adi o e wo kwa sonko so e kire no se osumafo a otwa to wo asuo no eso no nti e hye ne kran ye e bra yesu kristo yin ho adi
kire no do asie pa esa
wi every money dal
do asɛ sɛ mte asie ya na yɛ na ɔnum sɛ aka ɔno nko ara na ɔsupɔ no so nti onyankopɔn yi ne ho di me no sɛ ɛnka ɔno nko ara sɛ wahyɛ ne bɔ sɛ ɔno asafo no wɔ sɛ akɔsi wie sɛ awie birim sɛ wokana ɔsɛ ɔhunu sɛ yesu ɔne nam akane adua nso na sɛ yesu ne nam asafo m deɛ ɛkɔ so nyinaa wɔhu wɔhaw ne awerɛhoɔ ɛkɔ so nyinaa wɔhu ne nyinaa na mmerɛ bɛso a wobɛdi ho dwuma akɔsi wo sɛ ɔmmoa bia bɛtum de aba
wohu sɛ yohane ane suade ho no ɔsɛ ɔhunu kuro foforɔ ɛne asase foforɔ na kane deɛ ne ne hɔ bio wei hyɛ ne nkran paa ɛma wɔhyɛ den ɛfi sɛ ne wayɛ ankonam kuro foforɔ ne asase foforɔ no wei kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ hɔ na wakɔnya wo home ɛdakye ama ne kra
nti
anuanom yɛwɔ anidasoɔ wɔ yesu mu yɛwɔ anigyeɛ wɔ yesu mu sɛ daakye bi no yɛwɔ kuro foforɔ bi a ye bre ni amane hu ewu wo se nya to betwa wo se po ane eno ma bibi eno bi oh entimo manye mfa ye ni nto saa kuro foforo no so ene asase foforo no so ye de ni tsuwa ye ha ye nem no nyina no ye bebu nse ye ade nya de bi kese ni entimo manye mfa ye ni nto kuro foforo no so a yesu kristo asisie no a o de ebe ba ye no
ye do asie pa pa ya de pa on se chese na yesu pese o chiri hande se enka wo no nko a na ne bɔhyɛ yɛ nokure asɛm biara fi nyakopɔn anim aba ne ɛde ɛyɛ nokure ɛde sɛ nyame sɛ ɔkyikyiri kuro kukuru bi ama yohane asɛmpati dunan nkyɛ mu baako si mɛ sɛ moma nkoma nduru nyɛ saa monyɛ onyakopɔn ne mmɔ kyerɛ ne pii ɔmagya fie ɔkɔ akɔdi ano ho dwuma no sɛ ɔdi wie ɔbɛsana bɛfa asafo a ɛsiesie no dɛ ɛde no akɔsɛ akuro no mu nti yohane ahunu sɛ ne de so adu nora no ɔnu sɛ saa yerusalem foforɔ no ɛbɛsana fi nyankopɔn nkyɛn aba no sɛ wokana wɔ so ɔnya awerɛkyekyerɛ sɛ saa ɛnka wɔ no nko a ne nyame ade bɛn ɛka no tɛnkyɛ nkyɛ nnuanom sɛ ɔhaw ba a sawerɛhoɔ ba a sɛ dagye dwen bi ɛba a manu sɛ ɛnka wo nko a yɛnyame bɔhyɛ a wobɛhyɛ no nyinaa ɛwɔ hɔ na nkurumdie so bɛɛ deɛn ɛbɛba ama ne ba a wode ne ho ato no so damaseyie paa wɔ kwa a mafa so ɛde agya ɛkwa dwɛre wɔ se ɛna buo ɛno ɔmu bu nna de ayɛ dɛn agya wobɛtumi abɔɛ kaka bɛma kra
ɔmu bu nna ɛde ayɛ biribi ɛna buo bɛn na ɔka ho asɛm yi yesu kristo ne nsɛm kra ma a ɔbɛkɔ no ɔsan kɔ no n'agya ne nkyɛn no wɔde ɛno nsɛm bi sisii wɔ n'anim sɛm bi bɛba a wei bɛsi asase wosoɔ bɛba ɛkɔm bɛba ɛna bɛsɔre atia ɛba ne ba nso sɔre atia na nti na yɛ ɔmo a ɔmo adwene mu kɛnsenee nti no mɔnte aseɛ ɛna yesu kɔɔ ɛbepɔ no so nti ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ saa deɛ a ɔmo kɔɔ busa yesu sɛ ɛna buo deɛn na mmerɛ bɛn na wei mu nyinaa
bɛyɛ hɔ
ɛbɛsisi ɛna yesu matthew aduonu nan no ɛka ho asɛ no mpɛ sɛ yɛkan kakra ɛwɔ hɔ na afei yɛde foa yɛde sua no so matthew 23:24 no ɔse na yesu firi asɔrefie kɔɔe asuafoɔ no baa ne nkyɛn sɛ ɔrebɛkyerɛ no asɔrefie aban no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monhunu yeinom na nokorɛ mɛse mo sɛ ɔrennya ɔboɔ ɛso aha na ɔrennwiri a ɔrennwiri ɛwu da wei kyerɛ yerusalemfo sɛɛ no a na yesu kristo ka sɛ asase so nnoɔma nyinaa bɛsɛe ɛni sɛ mohu saa de no a monkae hu sɛ wodifo wɔka daniel koraa ho asɛm daniel koraa ka ho asɛm sɛ wohunu saa akyiwadeɛ ɛbɔ man no a sɛ gyina mo koraa wohu ɛni nti no adusua no kyerɛ sɛ na yesu ɔkɔtena ahompoɔ nso no ɛne nasuafoɔ no baa ne nkyɛn ɛfa baabi no ɔbusa sɛ agya ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wienom nyinaa awie ho man ho sɛnkyɛnee na yesu buase wɔn sɛ monhwɛ mu wie obi anaadaa mo na nnipa bebrebree de me din bɛba bɛka sɛ menye kristo no na ɔbɛdaadaa nnipa pii na wɔte ɔko ne akosɛm monhwɛ na makoma antutu kyɛ sɛ wɔkyerɛ wɔ
kyɛ sɛ nnema bɛsi awie
bi mu nti ɛno ne nnabu a ne yesu ɛma ɔmo ahotɔsoɔ Se mo sare no a, mo siesie mo hunsie. Ana se mo nya gidi o mo se bidi ka ka akere mo. Na se ba, mo nya mo ho moto so.
E do asie pa. Te me hu se, se de o di no wan akra to de to to ho. Se no wan ayi sie e no. Sa na ni papa so. Na se no wan ni pa se ni nya wo mo.
Ni pa wotwe.
Ni pa wotwe. It means e asie sue bi firi mu pa. Adenti ni pa wotwe. Te o mo aka nyira mo anya sempa no. Nti enu no sempa e de bekoi. Ade ba ko e hey pa se, e sie da sempa de e ko wiase nyira se. Zanchirene no asempa no so de eka ho bi an sa na wiere agency an so obi veka afa ho ana
ya takra me waka fa ho ni ose en nyema bi besisi e wo wie buru e wie ebrimu na bu aye buo no nyema besisi mboti wo kon ni akosem yare dom ni ho kro ne ba na ndi di kapa ni se ose en hweye na ya nada na da asem e koso wiase mu a etwi nipa mebre e ko ose ye mu ano so kire se minum yin ye se ya hwe yi ahwe yi ne hia se ye hwe ya hwe pa na obi afa ne na ada asem ye de antwe anko o se yi mu nti minum me mu akra me wo de e bo ne ahwe yi o kristo ni hwe yi fi se na ada asem e ko
so e do asi pa se ka na ada de wie bre mu de na ada ya de obo sam de ye adwuma yi pa ene sanchane ahoro yesu kika we nu nyina nti ene ye tumu se we nu nyina abade do wo kan di Jerusalem be say no kan say san we nyina ban say san to la de to awie bre mu san kon hwe ase kire mienu Jerusalem be say no san ma we ya de e ko so ana wie ase say en so so san wo ha no adan be repeat abako say be si no so bio ye tumu say na ye wie ase awie bre mu a na ada ne ade a ade e ko so nti ye sire nyankopon so be dwa boy na mie ni ada ho na de e ko so nyi da tutu nyankopon ase ho na fa ru kwa hwe se aho keka e ho ahyehyem aja obet ma sa bemba kra aboye ho
yeah
ade asem no pese o kire sen
aho keka ahyese ya ti se kire sen no se yesu se etwase wiase eko na wiye eni ma besisi a ye kire se wiase eko na wiye ampane ampa ye hunu se sa ne ma nyina sisi se sisi di ade na se se me no mienu ye ye ase e bow urade asem no ho dawro se se ye de sa se ye demri fe tra ho ese epo hu de wuro kire ewiase eti ye hwa di se mma no a ose o ka kire se ose ohun se obofo obi enam osoro a obo de wuro se munsuro nyankopon na munhye na ne munyam fi se na ire
ate mudono adu
eye wo eye me enye osoro obofo ne fi so be kasa asem no eye me ni wo ene se ye bo za de wuro no ye otosu ye nsu bai onso be ka se Babylon kase na hwe ase ahwe ase ade trefi se wa mama aman num na goma ebufuo nsanu bi aya menu mie ne se kasa nsem no ne de tos mie nsa wa se se obi koto aboa no ani ne
ehoni
no ji ejina si ne nsa na mu maso a ona obe num nyankopon sa wa hwe ne jejira gu ebufuo ebufuo kuru ba num bi aya menu mie ne se posa wiase no kokko ye be wiase ye o how ke se ye be wiase ye no ye be dwane afiri mu ye ne safo no nyina wa mo be to ko ba to nyankopon sa se be dwane afiri sa o how e be ne mu e kokko e menu mi enu ne se ebo wiase no ekopo
ya do asie pa ante ka di sem tudu na nche munsia kosi du minai en nya abofo ne mo ye nya wasoma ye no won se asem kre ye gana kwa asem sifia ye se etu bofo ma no ko
ya
se obi ya soma no yesa ye se onyakopa asoma ye soma wasoma se we se ye mfa abofo mi san kra asem de edede en de enkro ekwasi su betuma boy ka kra kra kan ho
opanyi mi da se en se enuana di kan aka abofo mi san kra asem no na we se o ka asa da asem pa da sem pano ekyere enkwagye
sa
esem afi munsuru onyakopo na monkoto no na mepese meka bibi kakra fa ho o se monkoto na munsuru de obo osoro ni asase no na o se osa ka do touch me ni ka se do obo koto aboa ani no ho ni
no no gina gina aye
o no be gina gina aye no woni onya
ho me ewia na
na gada na jo koto aya koto onyakopo no aye nidi a ye de ma no sura ye suru no ani munyam aye hye no na emum se yakoto aboa no a na ye hye aboa no so ani munyam enti ye hye aboa no munyam ano no obeye ya 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 de e de haw ne bebre ye eni nti no minum ye nu o se yakoto onyankopon emum sen se be koto aboa no enya de omie ni nyina wagya ye yakoto onyankopon obe gina ye o de ba back ye ani yakoto aboa no so obe mark ye eni mi an so 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 oboa de ni be ko wu sa onyankopon de be kwa nkwaje enya home mo ye ye abra ye su ye koto aboa no e benya home amaye mra ye koto onyankopon no
ti munye
koto onyankopon ne hye na munyam onyankopon
Edwasi pa na temu osu se do do. Sa wo cheke e above for mezan kran se it means enyina ejina osu musu.
Yeah.
Won se sa osu ma yi e sha ase firi soro. Na obon some person ka above for nyina sosum no bie. But oy abode wonye obo ade. O pese ofru ko gina ni nyame pan pam pam eto no twene asase isu a. Obedu ye nsoso awie bre mu no o pese osu musu no wura mu bie. Ento won se suro nyakopam nyame na bo so na won se suro no na yesum no. Obon sam se misi mun suro mi. Nti bible ka si ahwe ase en ejina osom so de dika na hom abofo dika de en ejina hom da esom no so de toso mienu abofo mienu toso so ejina osom a enyina bible nkyerekyere so de toso mien san so obi obagye san so mu ba ku bia do bagye nyakopon de obenya hom ya manekra do bagye abofo aboa no ejina so so enya hom awia ne ano let me say hom na ya kan ho asem no obi ro beti onyakopon asem no ro nyakopon kyerekyere na aye adwuma no obenya hom na obi ro bepo onyakopon kra nsem no Once when Yahome, a Yania Najo, the Yamasinti, na why not person Yan Mohome? So, we are born Mohomea, or Bonsam, and the Janus of Yakupo Mohomea, one or Boston Yasa, one as Homu. I ask and say, Uncle Kubabe Yano, I may say, Yakupo Muay, not Yen to Mukoto, or Noa, or Boston, as on Quanes, Nidi, on Quanes, awesome. It was Yepa, a ja, or Home was in Jim. I didn't know because of Home, I assume Gibbe and Rockman, whom he was in Jim.
Very good. Or Home. Which one, Home? A brave in your son,
sir. And
a bit one, Home, a brave in your son, G. Now, wait here, I said, you shall know everything I've been asking so. Yes, you kiss to Sam Bano.
Oh,
yes, you kiss to. You are here, I shall put a hair, your hand in your mind, when am I? And maybe the beba. Or beba, maybe be dry, or beba. Now, maybe you know, I'm a fire call, I'm a point ye free, or France, I see so. A dear call, I could die, and Sada. And it be your home, me cry, my and cry, darching. And the shining to say, I say, if you have a brainy and a crystal fire, crystal sunburn on him, and no chair, a year I did a swore, and pump or swore my crystal for. Oh, now, a trada Yana, you won't church, you say, Unipa Wua. A half an walker. If you say, or come from Fimia, no, I got one, and I come through the show. Now, Yeah, Christopher, dear, it is a Unipa Wua, Bible friend said, Why day?
Okada,
Wada. And you know, yes, you Christo kind, a chain is sheer for no. Or someone lay on calling Quinian is a downfall, Lazarus, Why day?
Wada,
Wada. No, the only so, that was Wada, there are any years you were ready.
Obessory,
Obessory, any jano. Muhen na cry, eh? What if buyer sit tremu cry, fist a year? While Bafrao da, oh, caught now the nook or Na what da de noa manada wo jan ho so ho sa na owu so tie into owu onipa wu a ye de da no na ye mana koda so dwue mu e wa samado o no da no ahomea
atwen
atwen ko si yesu kristo e samba no e yesu bi wu a na wo ko ba bi no ko heaven
ndo
ase e kan woni oni ba bi akọ wo da ho oje wo ji na ahomea e wa so dwue mu
it was if I'm chief crisis ni pa wu na atini ni a na akọ so straight A busy woman at Boyne and now could James to his to say, Yes, man, and my tossing me runa. Obia will be an or home, Wada or train. Obia will pan, Obia 1 year soon near above from a San Christian and do be wounding Christian, dear, new wounded dear. Fancy will pan will say, Yes, send your uncle beside the ashen. But Obia, but yes, you dear Bible friends, or woo send Nantin, or did that so. One of my woo, Christo Munina, or Bokak, or that action, yes, or my tossing da Ben, be shame, Mono. Dan wo nyina ba sori se yesu nya ma ya obie nho a wo soro obie nho a wo mfefimia aden efi se wawu wada wo twen yesu ma yeto simi da ba no bomu no wo nyina ba sori ja wo akara be kan ka ho na afi yakoy ya wo dan
ya oho mi wa so mbie mu no ehun se yekinka hebrew fo ngoma nti du ba ko tebu du mien sa ko si du nsia wa o kire se so bi we a onko soro onko ejidi ni onko tra heaven ho no mo It's can come Hebrews 11:13-16. Wow, was say Gideon Tina, Yenunina, we na now sa anka Bosheno. Name mum, oh, a teacher and for a yen or two, a car say, or a Yahoo, man, frown for us as he is.
Sir,
can getting in our Bosia, they said, Oh, Gideon, no more, oh, who crone, 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 what teacher. That should be a honor on Papa, but a final destination on Papa to Mahomet Pra, ever heavy or. But would your mom who was as he saw Madida? It's almost fair, crony year, and a two, because we'll be a two year, who will be a check. na afeno go so aba mo no ko kwa to ko mo se tu tis na ni agi to mu kro no wa chi chi no mo nya ni je se dachi bi no ono kwa kwa jina kwa tra ju a ho me kra
jura
laso su mu ye no o se no ka chire o ka ye mu no a chire no o se won se ye adam for laso sa da na me kwa kunya ne no se laso ye yesu adam for pa na ko o wu ye no kwa tra heaven ya ni jina o sa kunya no aba bi o it is man for ka se wu wu akwa heaven where your head body ni wu akwa kuzam gem na nya no kra wo
do
gidi no wu akwa heaven na nya no kra
do asie pa. And then church ahura e cos we wiase a ever say ni a christophopi kura eji tumsa benya sa na tie e bri graham de so e kan ho asem kura se amafo che se bri graham go ko nyankopon che e wo heaven wanya sa na tie o nyanko heaven ho ji se yesu aba na maye to so mienu samre wada o nyankopon awa asasi to da yesu be piem se ya pe ni po medical hunu kan ni yesu christo enya ni je se jini ni bia wu ada me ni agie ni se da yesu be po bia ahotefo a ewu o christo mo nyina be sori no ma mo tia se nyina so asaka na sa banu nyina ka ba she christo wiem te bible se o ka wie na o ho ato pa se ye nua bi wu a yesu ehia ni se sa enida so nkra se se ye bo ni da wu chire wi ase nyina no so nya enida so enya bi esan se enida so ewo sa esumu yachi ani odan so ewo awire hu yachi na ayade san so ewo amane hu mu na nyame bedde ne ho amane ba o kakra kan fa no katia obi to so ne enko
ese
na odi yawara da ato so kra
mai no e mai esa na ho e fa agidi foro na ukọ Hebrews 11:39 ma ani 14 ma o ka se bua e ni ka se bo se na yenu nyina a won nam gidi so nya adanse e pa no won san ka bo she no if you say onyankopon asiesie biblia aye chen so asie yen muti ni yo o se asie yen na won kwoti yen anya won pe a ma won chese o mo mu wie nyina onyankopon asiesie biblia ma yen ni won nyina
sa
ya o mo so ka ho bie yesu ka ho bie na ko yon pe dia na ko mu wie na ko twa o mo ka ho a
thank you no
ha so ka twa nda ho ma yen ebra yesu kristo be pie ni nyamu no
ye nyina
be funa ni nyamu no sa da na o dia ka twa be ban ya no bia o bia le si a no o da ho ho me e twen on call heaven
sa
e ha break bring me ham on call heaven o da ho ho me si si ko pe me say yesu kristo be pie ni
se do asie pa fa twa so
ah o se ma wani nye ewrade mu da wose da mu wadenye enye da bi woni ji kakra na da bi woni ji kakra na da bi homa na wa reho aba wose mu wonenye da da na kire se onyankopon enije na eda ha etoda o haw ebeba amane ebeba areho beba nanso mu woninyi wa urade mu da na sa reho ba na woni je na etwa nemo moni ja na du shade e fatu hu mai wo de internet e yi e mai wo se e ye abefo aye a e wo internet so e friend google so pe so ko be bia na wa bo google no
google ma
a google ma na nwa na cheche okwan a na de ukọ de to dan so abit ma e mistake na bia be bia wo ko bo no no akobọ be bi different thing bi e wo so be sa do bo kwa be bia wo pe nfa wo ko de bia dada
sa
e do bo ko be bi fufuro enu ntino na che se che me ni si urade so a owo kwankire pa maye owo che pa maye ti edini so so da ye ni beche o ha baba de na so mo mi hu se yesu kristo o ho maye de biara da
edu asie pa so ka mi hu se asuafo mu di kan nyina fa o ha ni amani mbeto mu nyina hu so wo mi ya ho ho ni amamfrafo o ha eni je dan de yesu sie sie ama wo mu wiase mu nyina asuafo nya ye be ku wo na sie be ku de mo ma ni ji pa no wo mu tu ni hu a chi chi ho kura nya me de sha on bo se ku sie sie ama wo mu no disa o sika wo mi nyina ji tu o mi ya ho ho ni amamfrafo o so ni de be no mu fie eti ha ye transit e wo ha ye do be hu na mane ti se o ya o ba samane e ba wo mu nyina do be ne ku si o suru kuru no so nya ni je eja kakra ka ho maye iwia na wabono tofa maye ne eja suka kakra ka ne de ko awie kura
Philip fon ma tri na nchi mu na kusi insia no
yeah
o se mwa moni nyi ewurade mu eda we can be you se
mwa
moni nyi o ma ni pe nyina ehunu mu dwo ewurade aben
sa
o na nyini bi biara en ha mo ho ne mu ade nyina mu mfa mpa boni nkutu sre ani aseda ema mwade sredie enru unyankopon asun
amen
sansem ye nsem wa hwem kran pa ye mumma mon mon na nwini bi biara en ha mo ho a Christopher ye dwindwini ha ye ho bebre di ama stress ku ye ama ye ye temperature ye nya o hawo ya die ho do e ha ko se da bi biara na Christo ni no dwini ho hum no di hum no di hum o di hum ba kon ko de no abo pa ye se wrade no na hum 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 ne e ku no nya no se ye me ni ni Uma mania ura de muda. Mas e? Nito essa imono, a minha na porre cane se. Yamayene, a minha é preninemo, é o soche, a edicia, é muninemo, nem mum. Minha ora cane se, uma moni, a minha ura de muda. Morning ya ura de morning, can rather home, morning can rather home,
sir.
Nan you open a rather by yamam. Morning can rather home. So, yamia can rather home. Yami ani agye awurade mu emfa ho ene sesete bia emfa ho ne sohwe a wushia se tena onyankopon mu ni papa ye mu ni dom ene na for bo a bo no asenua no so emaye no mu a ye ni begye ewo ni mu ne ye nya asumdwie amaye kra bo ye kra brefo no se ka ka ne ma Yesu Kristo aya amaye wabe wu agye me ni umie no nkwa ehu sa o If who is any men in a career, Yanibua, a manager of Radimu, so every moon, a manager, if he said, Munyamia, dear Huatron, so, said Utumia, dear Yina, ye be on so. Jenny, or home your cra, Yan Crabina, and home, said Anka, Yerimian, you be Biara and Hayan Hua. And so, ye, I did be a ye,
Din.
Ma obi ara owo wi ase mu enu ti no hu se o do ho ba tu awrade so kan ya onyame etime ye fa ho to no so kon ko to dwene bompa ye ne be bo a be mo ani agye awrade mu da
amen
o ha mu o ama ni mu
amen edwasi ba
mu akakra na sa disere nyina me me to fa bon se adisere no etwe adwene asi
ohumi etwato
ne se Ebe hwe kru no ebe hwe bosha urade dia hye
amen
ne dia ho atso so
amen
e ba na saa dia se dia ho tro bosha so ne hu se urade yi obi a otumi ade nyina ye ne bosha bia so ye ane bosha bia so odi so bosha bia so ne kro ko ye ne kwafo wo mu a ne kwafo ne nia wa hye bonu dia ene ye ye ha nyina to be tra
amen eje so father so na fa ko wi ye
ade shiano ade ma se o so hwe bre mu beba What's what the Paul ye in fact ho?
Was
it Paul no? Oh how? Na na ninye, aso oye onyankopon adwuma. Nti onyankopon ka nya se Paul, men how ho? Men he so be free so hwedmu. Madam eh de.
Dos
ma. Nti ya dwana eh ka che se. E tweda e bobo mpaya. Na se nya no mbuaya. Ya nya no asimbisa no a, ye bisa nyankopon ya no mbuaya. Ame ye mpa ba. Omi am kwoso ebrade din mo. Onyankopon no abekira yen.
Amen.
Ono ni mra a bwahisha mo obi biara. Wo so hwe mo wo ni din mo. Ono ni mra a bwahisha mo obi odasa ni biara. Omi am kwoso ntren mo. Na da cho pie ne numi mo a anya raba. Meda wase aso panyin.
Edu wase pa eja nyaminhiram. Eja nyaminhiram.
Nyaminhiram.
Ona mo adom so nyame amakwa me nyame afa mo so din simetisi ame. Enuanu ebre chichensem pa do se enuanu se yare mu o. Owomo awirehuomo enuanu ade ba ko betima she ne pa mo bien kai yohana sempa tuduna betase ba ko pa ne firi ba ko ko bensa se mo ma ko mantu mu yere ben na men so mu yere ben mu tra dia pio he se kan ti sa nka men se mo se me ko ma ko si be na se me ko si ma mu wi a me sa yere ben ma yere ben na dia mi won so yere ben se wo yere ho a sa ma de ba So I hope you back as I bush away. So when the chef for the show room to me in tea, but see upon because I'll be a hope when I'm a fra for us. I was sorry today.
If you
and Chippy is about the fact, and then when share dinner, when came home, when you way. So I will whom I will hold and Chippy, which I'm any gender ever by. Say, I rear crown, not I catch us at Uber Wua. Who quack what that can yes or my toss me saying, I may do not overflow cry my uncle or die. Nipa medical who can nay, I was about to cry. Yes, Christo, a woman will come now perform pimping a religion self. To we answer din kaya hono so how ba and we anom da ji share nyakwon kenyi na hono wo moye na yenkosu ensue de so kwen fun tu nyakopon so na so how ba Samande ba ya kadi kizu akana abuwa miye tumejira. Adofo, nyaminsha odi, nyaminsha, nyaminka wansu wa sae umre. Nwoti ya semi, srosa wa semi sebiya. Kwa aso obi tunatuwa na wamu wansu wa butu mdabuwa. Nyaminka ye nina huna wanshira, na umbu ye nina hubayi. Na mre uye nchepi na Yesu wa bayi. Ye nina ye husisi pa entre na wanshira na wanshira na wanshira na amen.
Amen.
Aja kwa si?
Aja.
Fiye mwye.
Yo.
Ishire.
Umaya mampaye. Dada wasi, unyamea utumi ya dini na ye. Adon fo ni mo brohon fo ajapa asidan ka wudin ya ori ya bedru ya sombo ma oma emra wona mo ye nso na fe wudin ka se mo ku biasa fa na nyina onya me ni tumi bi o ni nya nsa bi ahone nyina fe wu nya kopa wo nche adwen sa chira fe wu nya me nti ya de wase nti ya show ebri biara onya me beto nsa fro no se be ka wo se ma hon konkron be ye ma na fe wo kasa ma ye na tiefo nso abu tie nso nya me bra ko me biara se ne ntimi nyu nsebui se ba ye betima nya esachapa ewomu na aboa ye daachi na so pia wi a nya me anwumro anadu obre biara na ya ye kado ya siesie ho atwen ho mai to sibi no e de wasisi wo tie ye adomnti amen
amen do fo nya ko nshawo.